File file mata mata maluka bileko mami bileko ayuyuyu bileko mami mbele mami danye yo mabe moya mina mala mumba kona kini kamete bana bala ngala mboka papa le mama na kaka yo
Aïe aïe, 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 aïe aïe